Yesu ashimwe, dusangire aya majambo dusanga mu gitabo cya Yohana mu gice cya 16 umurongo wa 12 n'uwa 13 haravuga ngo nari ngifise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira ubu ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashyitse kukuri kose uko atazovuga ibyo yigeneye ariko ibyo azokumva byose nibyo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize nkundira mbanze ndabifurize umunsi mukuru mwiza wa Pentecote dusangirira ijambo rivuga ngo mpwemu yera aduha gukura Yesu yari karaganira n'abigishwa biwe ababwira iby'uko agiye kuduzwa avanwe muri bo abigishwa ntibavyakiriye ntibyabanezereye kandi nawe urumva ko bitari kubanezera Yesu yararyoshye kugumana nawe yararyoshye kumviriza yararyoshye kumviriza inyigisho ziwe rero bari banezerewe kugumana nawe hanyuma niho yababwira aya majambo aravuga ngo nari ngifise byinshi byo kubabwira ariko nimushobora kubyihanganira ubu yarabona yuko uko bameze ibyo afise byo kubabwira biraremereye by'ibizokurikira ariko akabona ko badashobora kubyihanganira yarabona ko hari kibuze niho yaciye ababwira ngo ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose ni ukuvuga ngo bari bahagije mpwemu yera kugira ngo bashobore gutahura neza iby'Imana bashobore gutahura neza ibyo yabigishije ibyo yababwiye bashobore gutahura n'ayandi mabanga yari agifise yo kubabwira hanyuma arabemerera yuko mpwemu yera niyaza we wazoca barongora abashyitse kukumenya ukuri kose kubwa mpwemu yera turakura tukamenya ibyo tutari tuzi kubwa mpwemu yera turaronka ibyo tutari dufise ni ukuvuga ufise mpwemu yera araguha gukura icyambere mwemu yera araduha ibyamwa hari ibyamwa yama bikaba muri twebwe ibyo byamwa navyo birahari birahazwe biranditse mu cete Paulo yandikiye abigaratia igice cya 5:22 mwemu yera arama amahoro arama urukundo arama umunezero arama ubugwaneza ingeso nziza ubwizigirwa kwirinda byo ni byamwa bya mwemu yera ubironse uburi kurakura ni ukuvuga ngo aguha urukundo atago wari ufise akaguha umunezero atawo wari ufise n'uwari yitwa ko afise ugasanga mwemu yera atuma byiyongera ibyo rero biratuma dukura si ibyo gusa mwemu yera araduha n'ingabire tukaronka icyo tari dufise bizigura ngo kugira mwemu yera muri wewe uronke ibyo utari ufise ukaronka umugisha ukaronka umunezero ukaronka amahoro mwemu yera umufise uronka ubushobozi kandi nta muntu yoreka gukura afise ubushobozi buryo turiko turavuga amajambo arimo ubushobozi biragukuza n'abantu bakakwemera ufise ubushobozi nicyo cyerekana ahubwo kuri n'umunyacubahiro mwemu yera rero n'ubushobozi abamufise bagira ubushobozi ndakwifurije kuri no Pentecote gufata ingingo yo kureka ngo mwemu yera akorere muri wewe kugira ngo ushobore gukura uduge ku rundi rugezo wewe ushobora kuba waramuretse agakora ariko burya mu bya mwemu yera tuva mu bwiza tujya mu bundi no kuri iyi Pentecote ndagusabira kugira ngo ureke mwemu yera akorere muri wewe ukure mu buryo bw'impwemu bizoba ari byiza cyane n'abazokubona bazobona yuko hari kiri muri wewe kidasanzwe kandi burya bakiriye Yesu bakaronka uwo mwemu yera birakwiye kugaragara yuko hari aho tupfa n'aho tuja none twoguma muri bya bindi minsi yose dukure tuve mu bwana tureke kuba bagwa bavyuka ariko dukure tubandanye urugendo kugira ngo tuzorangize neza Yesu abahezagire